inkathi luyena lo loke funa umuntu wami nimkhuze ngempela bo qonqonqo sanibonani lenkathi luyena lo loke funa umuntu wami nimkhuze ngempela bo suku bayizolo ubethintana naye suku bayizolo senkathi luyena nje ishep suku bayizolo ubethintana naye suku bayizolo senkathi